Kuthungathwa abantu ababulela amalungu omndeni ehlokozi kwaZulu Natal izolo. Sanibonani iyute endala ezindabeni zesiZulu ze-EWN.
This is Eyewitness News.
Ukholi bamaphoyisa sebuqoka ithimba labaseshe elizothungatha abantu ababulela amalungu omndeni owodwa isikhombisa. Kubandakanya ingane neminyaka emihlanu ehlokozi eduze nakagwathaze eningizimu nesifundazwe kwaZulu Natal izolo kusihlwa. Imbikithi kungena abantu badubula amalungu omndeni wakwaKhambule ngeyikhathi zehora lesikhombisa izolo kusihlwa. Amaphoyisa athi asigakaziwe isizathu salokubulala. Umkhomishana wamaphoyisa wesifundazwe uNhlanhla Mkhwanazi uthi lokubulala kubukeka kuhleliwe.
There was a total of about 25 bullets that we used. 18 cartridges and 7 bullet heads that were found in this crime scene. And we are convinced as a police that it was an execution, it was a planned murder. They organized it and they planned to come and kill this family.
Sizoveza amehlo ngoba sicoshile lokhu ukuthi kunesigameko esibika ngake senzekile. Esizobukhulu ubuhlungu ekusethuseka ukuthi kusekhona abantu ngempela abanganganembeza ukuthi bangabulala ngisho izingane ezincane, abantu ingane neminyaka emihlanu, ingane neminyaka o-11. Noma kuthiwa bekubangweni, akuyona kodwa indlela yokuxazulula inkinga le.
Kanti kumkhomishana wamaphoyisa kazwelonke uFani Masemola uthi bayishumi nane sebebonke abasolwa sebedutshulwe babulawa amaphoyisa beyanyaniswa nobugebengu obaziwa phecelezi nge-extortion ezweni lonke. Ngenkathi ekhuluma esithangameni sabe yindaba eGoli namhlanje ekuseni, uMasemola uthe lolu hlobo lobugebengu lusaqhubeka nokudlondlobala eGauteng, KwaZulu Natal, e-Eastern Cape nase-Western Cape. Uthi kodwa amaphoyisa aseyitholile indlela yokubhekana nabo ngqo. Ubuye wanxusa umphakathi ukuthi uyibike emaphoyiseni izenzo zalobugebengu.
SAPS is working hard to bring the end to this scourge of extortion and the related crimes. Of course, as I said, we need the cooperation of the community to assist us, to give us those that are doing this within the communities. We do have an action plan in terms of dealing with extortion in the various provinces.
UMasemulo uthe azowukhomba umuzi onotshwala amaphoyisa atholakale eyibandakanya nalobelelisi. I-MK Party sithola isihlalo sekhansela sesibili kwaZulu Natal kulandela ukunqoba kwayo kuma-by-elections ku-Ward 14 endaweni yakwaMadlala. Bekubanjwe ama-by-elections ayishumi nomuva ey'ndaweni ezehlukene zalesi yasifundazwe izolo. Kanti kamaningi awo bengenelwe ukhongolose i-DA, MK Party kanye ne-IFP. UPat Madlala we-MK Party uthola amavota amaphesenti amashumi amahlanu nanye kwa-Ward 14 ngaphansi komasipali Ray Nkonyeni, nekuyihodi ebekuwele ANC. Yona-ke i-ANC ithole u-39% wamavoti, kwathi IFP yathola amaphesenti ayisishiyagalombili. Ngonhlangulana usomlomo kamasipala waseMzumbe uSibonelo Maphumulo waba yikhansela lokuqala le-MK Party kulandela ukushiya kwakhe kukhongolose wayojoyina yona. Abangani kanye noza kwabo baka Pravin Gordhan emzabalazweni bamchaze njengomuntu obenentshisekele kulweni nenkohlakalo okhulumeni. Amalungu eyinhlangano Ahmed Kathrada Foundation kanye ne-Defend Our Democracy ebebuthelene Constitutional Hill eBramfontein izolo ukuyothandazela ukuthi uGordhan alulame ngokushesha. UGordhan owayewungqongqoshe wezamabhizinisi kahulumeni ulaliswe esibhedlela ngolwesibili.
When you join government, I'd like to correct one thing. He didn't work at SARS. He fixed SARS and made it work. It was later that it was virtually destroyed.
Indeed, Comrade PG is currently in a critical condition and is receiving the necessary medical attention. He is surrounded by family and friends and comrades. We believe that the medical team is doing all that is necessary to give Comrade Pravin Gordhan the best care possible, and we remain hopeful for his recovery.
abalandeli bakaGordhan babona sengathi alituswa ngokwenele iqhaza alibambile ekuqinisekiseni ukusebenza ngendlela kahulumeni. AbakwaCity Power banqamula ugesi ehotel iReef eGoli ngenxa yesikweletu sika 4.1 million amarandi. Le nkampani ibisemkhankwaseni yokunqamula amakhasimende angakhokhi namhlanje enkabeni yedolobha laseGoli. Kunqanyulwe konke amaflethi ekuhlala kuwona abantu kanye namabhizinisi.
City of Joburg has been criticized for many years for failing to recover some of the money that they should recover for services that they offer. And in order to collect their revenue, City Power has decided to cut off electricity to some of the buildings that have not been paying for their lights. They visited multiple buildings, including commercial and residential properties. And one, of course, that stood out is the Reef Hotel in the inner city of Joburg. This hotel owes the City of Joburg, or City Power rather, about 4.1 million rand. We've been at another flat where it owes City Power about 12 million rand. The power utility says it will continue disconnecting homes, residential properties, commercial properties, until a time that they start paying, you know, their bills regularly. For Eyewitness News, I'm Alfa Ramushwana, Johannesburg.
Kweqaqedisa izungu Tyler usebuye wanqoba umkhakha the best Afrobeats category kuma MTV Video Music Awards abebanjelwe UBS Arena eNew York izolo. UTyler uphenduka isihlabani somhlaba wonke ngemuva kokuthi ekhiphe ingoma yakhe ethi Water ngonyaka odlule. Usebenzisa ithuba la izolo ukugqugquzela ukuthi umhlaba wonke usebenzele ukuthuthukisa abaculi bezwe kazi laseAfrika.
Even though Afrobeats has run things and has opened so many doors for us, African music is so diverse. It's more than just Afrobeats. I come from South Africa. I represent Amapiano. I represent my culture. And I just want to shout out all the Afrobeats artists in this category with me. Shout out Tems, Ira Star, shout out Lojay, shout out Rema, Wizkid, Burna Boy, all of us.
Nibe nobusuku obuhle.
Eyewitness News, in touch, in tune, and independent. For the latest, log on to ewn.co.za or ewn.mobi.